naji ndoto ikiwa nawe. Kila muda nawe ni furaha. Penzi wacha nikushike, maneno matamu tukipendana, nikuonyeshe penzi langu lote toka moyoni.
Penzi wacha nikushike.